Cooking in the yawe. Yama movie taking his of Janji. Nakuna kuna menura. Nafana we a kuri and ifato. Basamuri a mechungaro. Watako nagis and the queer gereziru hande. Narasenzi mana fukanye. Gumusu izi na uzote vuka uwaje. Sina ja, sina jama. Sina tei na mge ni mge mbuzi mau. Rihano kumusha maraso. Mugenje imbezi choma. Nasumanuri mumaraso. Yawe ngena kwica umugera ugutuma tanisera mukoga ingendo yawe kisa uteye kuno kwezi kwerumenyuye urashoboma ngamo gutambuka. Chamere zanga fatwa ninyoni dasanzwe bazamura bo babanyi nakoze bishoboka byose mu mpara mutari umwakaka nasanze imana mfukamye kumusuriza inka uzumutebuka uwanjye sina ryama sinateye intambwe nimwe mu buzima uri hano. Maraso, Mugenje, Mesicho, Mayo, Nasamano, Maraso, Yawe, Genakwicha, Mugera, Ubutamutanisera, Genakwicha, Mugera, Ubutamutanisera.
Ayiwe, 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 ayiwe
hakujali ya misozi aliyo ya moyo bimutso
kwino
urukundo twakundanye shete we
ese mwaturarizwa n'ikiwe ihore mwiza wanjye Ezimanurarizwa n'ikiwe Ntimurere mwiza wanjye
Ndaje mama
Ndaje
Shenye wirogora Amarira
marize
Arahagije
Icyo ngwino
Disi disi birashira
Mwarurarizwa n'ikiwe Ntimurere mwiza wanjye
Shenje we
Ese mwarurarizwa n'ikiwe Ntimurere mwiza wanjye
Ndaje
mama Ndaje Shenje wirongora Amarira warize Arahagije
Tomo de mão soya kubonya unuhise ati niwe utama twiha kumvise yumvuvuze ati niwe erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nyaruka nyarukirayo mwumvishe neza uti nshutiye uti babaza umubabarire niba wumva umukunze utitekereza ibyishimo nagira mbonye uhageze ejo uti nubwo nibura gusajya bakanya gato erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nagiye nagezeho nasanze amerewe nabi yabyutse mbona afite intege nke arambwira ati nyaruka subirayo mubwire uti namwaki ahubwo watinze kuza kureba ukamerewe uti naho umutima nawo wigeze ukuvaho ugukunda aragukunda ugukunda aragushaka uti ahubwo watinze kuza ushaka utawugo watinze kuza kumureba.